nushyira ko munzane ukareba ibyo Rwanda ya izagomba ingengo y'imari bayishyiramo nico izagarura nta gihari kuko iyo bwo gihari kuko Rwanda yahombye na mbere y'uko coronavirus ntabwo Rwanda ya ihombye kubera coronavirus Rwanda ya na mbere y'uko coronavirus itera yari 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 rimuhombye.